Are you ready? Stand by, Tommy. It's coming to you very shortly. Performing It Don't Mean a Thing from the Glenn Miller story. This is the one and only Tommy Steele!
If it ain't got that swing, do what, 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 do what. Don't mean a thing. All you gotta do is swing. Do what, 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 do what. Make no difference if it's sweet or hot. You gotta give that rhythm everything you got. Don't mean a thing. Gotta do is swing. Do what, 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 go! Melody. What good is music?
That's right.
If it ain't striking, something sweet. In the melody, in the music, there's something else that makes the tune complete. It don't mean a thing if it ain't got that swing. What, 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 what,